E haere tonu ana ngā mahi whakanui ki te pā o Ratana. Koenei hoki te rā whakamānawa I te huritau o te poropiti o Tahupotiki Wiremu Ratana. Hioi ahakoa tērā kaupapa nui tai ore ore. Kua mimiti haere te tokomaha e tāia tīnana atu ki tēnei rā whakahirahira I roto I ngā tau.
He wāhi pokea I ngā tau kua pahure. Enari I tēnei huritau o poropiti Tahupotiki Wiremu Ratana he rereke anō te kōrero.
I thought there wasn't as many this year, but it's quite hard to tell because, you know, with everybody spread out all around the power, it's often difficult to tell what the numbers are.
E ahua poto tēnei hui I tēnei tau. Engari, kua tai mai tino maho a tātou nei morihui I tēnei rā, nō reire, pai te kaupapa I tēnei wā.
Me tā rātou kaha hāpai I te rā o tā rātou māngai.
It's been a success for the Morihui, definitely. They come here with a specific purpose, and that is to celebrate the birthday, which is today. And I believe that it's fulfilled what they would expect from it.
Engari, he raru anō tō te iwi Morihu. Mai anō I nā rā o Ratana, he here nei rātou ki te rōpū reipa, engari nō nā kua nei kua rūhā kē tau a herena.
To see the support for the Maori Party, of course you can't go any better than that. But being amongst the people is the best part of it. Hearing what they have to tell us, what we need to be doing.
Tuatū I ngā mahi torangapū o te wā ko te kaupapa kē te mea nui I tēnei wā, hei tā nā kai tautoko.
Kei konei mātou tātou katoa ki te whakanui te kaupapa, no reira tēnā tātou.
Pāinga āhuatanga o tēnei hui I tēnei wā.
Ko te mānai hei tautoko ai, rā paratawhai te karere.